Molweni, iziphi inkinga obhekene nazo ofisa ukuthi ukhulume ngazo usizakale? Ngabe kunomthwalo obhekene nawo ofisa ukukonfesa mhlawumbe i-secret ethile? Sebenzisa le number la ku-screen ukhulume nami ukuze sikhone ukuthi sikusize, ukuze sikhone ukuthi sidlulise lowo mlayezo kumuntu ofuna ukudlulisela kuye ukuze ukhululeke enhliziyweni yakho. Ukhona uthola ukuphumula. Use this number on the screen. Send a WhatsApp VN noma a voice note sikhulume. Khuluma nami. Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani. Ninjani la ekhaya? Asithemba ukuthi niyaphila. MfokaMkhonza lo. Asithemba ukuthi konke kuhamba kahle bafethu. Ake ngiqale nje ngokunibonga kakhulu ngokuthi you subscribe to this channel. Ngiphinde nginibonga ukuthi you view my videos, you like them, you share them, and you comment. Comment section. Thank you so much. Kule video ngifisa ukukhuluma ngento engike ngayithinta emalangeni nje kuyolinyanga. Lapho bengenze khona i-video ebekhuluma ngokuqokwa kukababa uJaji John Hlophe ukuthi abe yingxenye ye-Judicial Service Commission. Ngifuna nje ukuthi ngibuyekeze kafishane engike ngakusho kuleyo video bese siqhubeka sihlaziye ukuya phambili ukuthi njengamanje kusho ukuthini lokho okwenzakalayo manje ukuya phambili ukuthi DA isivele ne-Afriforum empeleni sebevele benza lokho ebesikushilo kuleya video engayiposta. Uzokhumbula ukuthi ngenze i-video la bengikhuluma khona ngokuthi i-DA nabangani bayo kungekudala sizobona befaka amaphepha enkantolo lapho bezobe bechitha khona ukuqokwa kukababa uJohn Hlophe ekutheni aserve as a member of i-GSC. Hhayi ke isivele yakwenza lokho i-DA ayisapholisanga maseko. Sikhuluma nje udaba elifakile enkantolo ihambisana nani ne-Afriforum okuyiqembu noma ngathini ngizothi le nhlangano le Afriforum ilwela ikakhulukazi abamhlophe amabhunu mangayibeka ngaleyo ndlela. Isikhathi esiningi ilwela amalungelo abamhlophe ukuthi amabhunu. So bafakile-ke enkantolo ukuthi bayamchitha uJaji John Hlophe ukuthi abe yimemba ye-GSC. Uzokhumbula ukuthi ngike ngachaza ukuthi uma ufuna uku-understand impilo ezophilwa ukuthi baba uJohn Hlophe eParliament njengoba engenile imembe eParliament ngabekisa ngokuthi kufanele ubheke iNational Geographic ukuze u-understand impilo ezobiphilwa ubaba uJohn Hlophe ngoba kuzoba kuyimpilo exactly lebeyiphilwa ubaba uZuma esengumongameli okokuthi usayiphila namanje. Uma ubheke iNational Geographic ubona iy'nyamazane laphayana zihlale zigijima njalo zibaleka zibalekela amabhobesi, ama-leopard ney'mpisi. Yona mpilo nje ephilwayo laphendle. Hlale nje kugijinywa kubalekwa ngoba uhlala uyinyamazane bekuhunter befuna ukugudla lapha. Uyimpunzi, uyintibane, whatever, uhlala uyinyamazane. So impilo lena-ke ephilwa abantu abamnyama e-South Africa. Okuwukuthi impilo mina ngendlela engiyibuka ngayo esazoqhubeka isikhathi eside futhi ngoba amaobheka abamhlophe bayihlela kahle lento ukuthi umuntu omnyama kufanele aphile ngalendlela. Konke lokhu bakwenza besebenzisa iconstitution le epraisewa kangaka emhlabeni wonke namhlanje le okuwukuthi today sikhuluma ubaba uJohn Hlophe uyiswe straight ku-constitutional court lapho kuyochithwa khona ukuba yimemba kwakhe kwi-JSC kuyosetshenziswa yona le constitution ukumchitha. So uma uyibheka lento lempilo le ubaba uJohn Hlophe ungene kuyo azi ukuthi uzobhekana nayo. Gakade akaselona ijudge nje ingoba wabonisa ukusupport ubaba uJacob Zuma bamzondela lokho baze bamqambela amanga bethi utshela amajaji ukuthi mawa kipi sahlulele sizovuna uJacob Zuma engayenzanga leyo nto ubaba uHlophe. So silas khona ke njengamanje iDA neAfriforum isimfakile enkantolo. Uzobuza ke omunye ukuthi njengoba esefakiwe enkantolo ubaba uJohn Hlophe udaba lakhe lizongena nje kungekudala. Uma sibheka yini ezokwenzeka, uzokhumbula ukuthi ubaba uJohn Hlophe into ami ngayo uthi yena angiselona ijaji mina. Ilungelo lokuba ijaji eSouth Africa ngiphuciwe lona ubaba uRamaphosa wayenginike lona kwasekuqaleni. Noma empeleni enganginikwe lona umbuso kwasekuqaleni ukuthi ngibe ijaji. So wafika ubaba uRamaphosa wangiphuca lelo lungelo, angiselona ijaji, sengiyi-ordinary member nje of parliament. Kodwa ke ngiwudoctor John Hlophe. Ngoba phela ngeke azangiphuce lokho, ngifundile amajazi enginawo noma amaphepha enginawo ayangivuna ukuthi ngibe udokotela uHlophe. Futhi ke njenge member yeParliament ngiyakwalify ukuba yimember yeParliament. Njoba ngikwalify ukuba yimember yeParliament, lokho kusho ukuthi nami ngiyakwalify ukukhethelwa esikhundleni seJSC ukuthi ngiyomelela iqembu lami leMK, ngimelele nabantu abavotele MK nabantu base South Africa uma kuthiwa kukhulunywa ngeindaba zamajaji ase South Africa. So ngaleyo ndlela ke ume lapho babuhlophe ukuthi cha leyo ukuthi iDA neAfriforum ithi akakwalify ukuba yimember JSC ayisho lutho kuye, ayisho lutho ngoba kwakuthiwe akakwalify as a judge ukuthi aqhubeke abe ijudge lase South Africa. So lokho akumthinti ngoba iJSC it says nothing about umuntu ofana nobaba uHlophe ukuthi noma iconstitution ayisho niks ukuthi ubaba umuntu njengobaba uHlophe akakwalify ukuba kwiJSC. IDA kahle kahle ifuna ukuthi iConstitutional Court yenze umthetho ozoba specific wenzelwe ubaba uJohn Hlophe. Sho ukuthi iDA neAfriforum in short bafuna kuqalwe umthetho ozoqala ukusebenza kubaba uHlophe ukuthi umuntu ongafaneleki ukuba yimember yeJSC umuntu kanjani. Yeyibona. So yiloke okufuna kwenziwa iDA njengamanje. So uma uyibheka lento uyibhekisisa kahle, uyilandela kahle, abana ma point abe DA azwakalayo la. Into nje phawulekayo inzondo abanayo ngobaba uHlophe. Inzondo ejulile abanayo ngobaba uJohn Hlophe. Ubahlukumeze kakhulu esejudge eWestern Cape ebeliphethe wonke amajudge ngoba uye waba nje open walwela umuntu omnyama. Yona nzondo azondelwa yona le. Futhi namanje uyaqhubeka ulwela umuntu omnyama. Futhi okunye abamzondela kona yilokho egcizelele njalo kusukela esejudge ukuthi umthetho usisekela ushintsho. Ngoba ucindezela umuntu omnyama uvuna abamhlophe. Yilokho nje. Ufela lokho njengamanje. In short, iDA neAfriforum noma abamhlophe babona ukuthi uyingozi lo baba lo. Uma ezoyekwa ukuthi abe yimember yeJudicial Service Commission uzoba yi-influence kuleya JSC. Ngoba influence yakhe uma ngabe ingena kwiJSC umuntu omnyama namajaji aseSouth Africa azothunazeka ekuthaneni acindezele umuntu omnyama lokho okufunwa yiDA. So uyabona ukuthi indlela eza ngeDA hayi ngoba ifuna ubulungiswa noma ifuna kulandela umthetho noma ifuna izinto zenzeke ngendlela efanele cha ukuthi nje ubaba uHlophe umnyama ulwela umuntu omnyama so yilokho kahle kahle kwenza ukuthi baze bayikhandle kangaka baspend imali eingaka befaka lo lidaba enkantolo yomthetho sisekelo ukuze bamchithe akukho kunye so isho ukuthini ke lento uma seyibuka thina njengabantu abamnyama abantu abafana no babo Krizan bahamba emhlabeni bekhala ngendlela okwenzeka ngayo kuma negotiations enzeka ukuze seyithole sikulento eyifake ekuthiwa idemocracy nefreedom esikuyo njengamanje abantu abafana no babo Krizane bahamba bekhala ngokudisbandwa komkhonto wesizwe owawulwela abantu abamnyama ukuthi ubhenwa kanjani kungani siphuca izikhali zethu singafiki isikhathi singaboni ngokuqondile ukuthi siyanikwa lokho esikudingayo njengabantu abamnyama eSouth Africa hayi ke ANC yavuma yabhenwa MK ngaleyo ndlela abamhlophe banikwa igunya lokuthi bayenze le constitution in short bazolwa ngale nkemba le ebizwa ngeconstitution kuze kube manje njengoba beyisebenzisa nje becindezela umuntu omnyama kube ngilokuthi umthetho uthi ubulungiswa buthi kanti empeleni yilabo afaka khona inkemba yabo abazobe beloku besigenxa ngayo njengabantu abamnyama njengoba benza njengamanje lento lena ke bafethu iyasibonisa ukuthi izwe lethu njengabantu abamnyama lekude nokubuya kithi yayibona so ubaba uJohn Hlophe njoba nje lapha elida le progressive movement eParliament ehlanganisa sonke amaqembu lawo EFF waljamana namanye bafuna ukumshaya kuzwele ngoba uyabona uma bephuma nje la kule nto yokulwela ukuthi aphume kuJSC kusazolandela kuthaneni balandelele ukuthi ekubeni ke imember yeParliament khona uyafaneleka yini iDA phela lesikhuluma ngayo ikhathali basezolwela ukumkhipha eParliament ukuthi aphume eParliament isiqalo nje lesi esenzakalayo sokuthi bamkhiphe kuJSC basezolwela ukumkhipha eParliament so isho ukuthini ke kithi njengabantu abamnyama ngoba manje isebheke kithi ubaba uHlophe ubekwe iMK eParliament evotelwe ngabantu iMK baseSouth Africa bamnyama uma kuliwa nobaba uHlophe shothi kuliwa nobani uqinisele kuliwa nathi abantu abamnyama akuliwa noJaji uHlophe empeleni eyedwa kuliwa nabantu abavotele iqembu leMK okuyiqembu labantu abamnyama kuphinde kuliwe nani kuliwe nabo bonke abantu abavotele lamaphathi akwiprogressive movement eholwa yini iMK eParliament okukuthi iholwa yini ubaba uJohn Hlophe uyayibona leyo nto so lempi ayibhekene nobaba uHlophe ibhekene nathi sonke umbuzo ukuthi yini esizoyenza thina njengabantu abamnyama kulesimo lesi yini esizoyenza phela manje njoba iya lapha constitutional court iyakuzondo iyakuzondo le ndaba njengamanje Ngisheke siyazi ukuthi maye yakuzondo kuyo imphumelo yobanjani. Thina siyazi obvious. Uyibona leyo. Kuzokwenziwa noma yini ukuthi lo mthetho omusha ozobuqondene ngqo nobaba uHlophe uyenziwa ukuthi usebenze. And uzoqala kuba uHlophe usebenza. Sisenkingeni njengabantu abamnyama. Sisenkingeni ngempela futhi kubi kakhulu. Lento lena eze yenze siyibuke njengabantu abamnyama ukuthi ngabe kanthina saqalekiswa yini kulomhlaba because lapho sesithi nje naku kuyathembisa kuyalunga kuvele kuqhamuka izinto enjengalezi ezizophazamisa iprogress esihambile njengabantu abamnyama sithina ke siliqoqa bafethu imbono yenu ithini kuludaba lwaba uHlophe njengamanje isiqalile iDA neAfriforum baqalile abamhlophe basebenzisa yona le constitution le ekuthiwini obulungiswa ukulwa nathi basicindezele njengabantu abamnyama. Ke siphawuleni bafethu, sithini ngalokho? Mina njengomfokamkhonza ngibone ngazuthi mancane amathuba ukuthi udaba lolu ubaba uHlophe aluwine ekhothi. Ngesizathu sokuthi ikhothi okuyiwa kuyo ikhothi ephethwe yijaji angezwani nalo. Okuwukuthi ijaji elingezwani nobaba uZuma. Nejaji futhi elingabazekayo ukuthi ngempela ngempela linakho yini okuhle enhlizweni yalo ngomuntu omnyama. Ngikhuluma ngojaji uZondo la. Umuntu esingamthembi njengabantu abamnyama ukuthi uyafisa ukubona umuntu omnyama ephumelela kulelizwe. So angiboni kuzophumelela mina ukuthi alwe aphumelele ubaba uJohn Hlophe ngoba kakade vele into akheshelwa yona ayikho. Akho cala lenza, akuna criminal record eyake yavulwa for ubaba uJohn Hlophe ukuthi wenze icala cha. Wakheshelwa nje amagama nje amabili sesithembe nina. Wakheshelwa lokho nje ukuthi sesithembe nina. Ukusho nje lokho. Icala lelo. Nanamhlanje njengoba kufakwe court kusaqhutshiye kwakulokho ukuthi ngenxa yokuthi nje wathi sesithembe nina. Akusafanele abe ilungu le-JSC. Akusafanele abe ilungu le-parliament. I-DA abamhlophe labo. Abafuna ukuphatha lelizwe. I-ANC ebanika amandla. Ukuthi baphathe lelizwe. Sithini ngalokho? Mina bengizothi uma kuwukuthi amaqembu onke abantu abamnyama seParliament aneqiniso futhi alwele umuntu omnyama bengizothi mawabambane kulokho. Bengizothi mawabambane abe imbumba bemunye. Makungabi amacost lawa azokhokhelwa uHlophe neMK. Kodwa le case le makube i-case ezomelwa yiParliament. Ngoba ubaba uJohn Hlophe uyilungulani? Uyilungu leParliament ngokuqiniso. Kufanele lonke amaqembu abantu abamnyama seParliament aphikisane ne-DA. Aphikisane ne-Afriforum. Amaqembu abantu abamnyama avotelwe ngabantu abamnyama njobe lapha eParliament. Isikhathi sokuthi manje alwele ubaba uJohn Hlophe ukuthi aqhubeke e-JSC. Ubaba uHlophe bafethu ake sikhulume nje iqiniso. Experienced ufundile. Unawo wonke ama credentials amenza fanele ukuthi abe lapha ayokhulumela ayolwela umuntu omnyama lamaqembu amnyama okuthi ase parliament alwela yena umuntu omnyama onke amaqembu amnyama ase parliament ngithi mina mawabambane njengamanje hlanganise nayo lo dodwe ANC osifaka kule nkinga le mahlangane alwele umuntu omnyama lena kube yicase ye parliament against the DA. Yiloko mina ngikufisayo. Ilula lento. Kodwa akangazi ngoba phela sekunento ekuthiwa iGNU. IFP, ANC namanye amaqembu ayokonsideresha ama feelings anawo ngeGNU uqala ukuza decide before acabangela umuntu omnyama. Kodwa lesibe kuyisikhathi ukuthi amaqembu abantu abamnyama eme ndawonye. Athi cha ngeke sikuvume lokho. Ukuthi ubaba uHlophe akhishwe ngoba siyamdinga kwi-JSC uzosiza kakhulu ekuthaneni endabeni ezithinta amajaji ase South Africa une-experience uzosiza uzoba namava asinike ama-point esiwadingayo yiloko nje mina engingakusho ukuthi i-solution kulolu daba ukuthi le case lena amaqembu abantu abamnyama seParliament maweme ndawonye athi no 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 ngeke sikuvume lokho. Gagade ubaba uJohn Hlophe njoba kuJSC uvunywe yiwa amaqembu abantu abamnyama eParliament. So ingako ngithi namanje wabambane athi cha ngeke sivuma phume abonise ukuthi inzondo iDA nayo awavumelani nayo because inzondo nje kuphela nayo ngoHlophe. Ake siphawuleni ngabafethu nalo udaba liseyithebeni nithini nini nibona kanjani udabeni luka baba uHlophe yini nicabanga ukuthi ingasiza ukuthi lingaphumeleli lo daba lwe-DA lokuthachithwe as member of GSC. MfokaMkhonza lo. Thank you for watching. Thank you for sharing and liking my videos. Please subscribe uma ungakasubscribe. Ngiyabonga.